ethandiwe, ethandiwe, ethandiwe. Kwasekuqaleni wawuthandiwe
futhi ngiyathembisa izivumelwano phambi kwaNkulunkulu ukuba ngikuthande, ngithembeke, ngibe indoda yami, ngikhulekane, ngikondle, ngithokozise ngomthetho oyingcwele
kaNkulunkulu. Emhlabeni kunzima, andifuna ukuphila ngaphandle kwakho. Thandiwe,
thandiwe,
thandiwe.